da 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 da. Some people say there's no reason. The simple ways of the season. When the traffic lights, it's bourbon blight, focus through the gray. Save the words, I believe them. Hear it ringing, hold it up to the light. Dreaming, spinning, fold into the white. Thrown into the shade. Feel it spinning slow into the night. The ghosts are out to play. She returns with a new friend. Matinee at the old twin. And the moon it fights with the subway lights. Hurry through the fray. Fold the page when you see him. Da 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 da